hasrata an dar shay'a ta sama an kulle ta siri kala ce duniya an wanke ta dukai sun kice ga suwan fanzan Allah waja mai alfarma wajen rabiul awwal haihuwar manzon Allah Thank you.